Kipata kezi Kinyani mwangu daima Nafsi yangu Nita kisiku Wasikie wafurahi Nafsi yangu Nita kisiku Wasikie wafurahi
Thank you.